Nā, kua hoki ngā tamariki ki te kura, nō reira, me āta haere tātou i roto i o tātou waka. Hei tā ngā prihimana o Tūranga Nui Ākiwa, ko waho i ngā kura te wāhi e karanga nei rātou ki āta haere tātou. Kua whakarewa kaupapa motuhake rātou ki auai tēnei karere ā rātou ki roto i o tātou ngākau me o tātou hinengaro. Kei a Irena Smith, ngā tai pitopito.
Whakamatāra i te hapuri.
Yeah, that's the reason I pulled you up. You're going a bit faster here, okay?
No, that's fine.
Unfortunately, we're not out of warnings for it, so you will get a ticket.
I tēnei te rā e hoki ai ngā tamariki ki te kura, kei te whakamōhio atu ngā prihimana o Tūranga ki ngā kaihautū waka, ngā mahi e tika ana, ngā mahi e he ana rānei i waho atu i ngā kura.
I think it's about the children and keeping them safe. So the speed limits are there for a reason, and for drivers to do that, we've actually been praising them we've been stopping drivers that have been below the speed limit and thanking them and offering them some gifts. So we don't just want it all to be about the police stopping and growling people. We want them to be encouraged to continue their good driver behaviour.
Rima te kau, te tere o te haere runga i tēnei huarahi matua e ahu atu ana ki te taone o Tūranga. He oe kaore te nuinga i te mōhio, ka heke haere tērā nama kia tai atu koe ki waho atu i ngā kura.
It's about raising awareness for our community. We want everyone to know that it's 40 km past the school and also 20 km past a bus.
Kei te tangi tonu te hapuri mo te matenga o tētahi kōtiro e ono tau te pakeke i mate i aia e hikoi ana ki te kāinga i muri te kura e rua marama ki muri.
Definitely has been an eye-opener for the whole entire community. And again, that's why Tairawhiti Rose, Gisborne District Council, NZTA, and the police have all come together to ensure that the safety for our children is paramount.
Ko te tūmana kōma e nei mahi e ārai tētahi atu aitua pērā.
But I suppose it just hits home to everybody that actually it is everybody's responsibility, and as the police we can't do it by ourselves, we actually need the community to be involved as well.
Ahakoa he kaupapa tēnei mō Tūranga, kei te whakatūpato hoki ngā prihimana ki ngā rohe katoa o te motu, kia tūpato te haere. Irena Smith, te karere.